Kotonutawa?
You don't turn your back on family, even when they do.
E whānau tahi, ne?
Ai, bada.
He whānau tahi. Kei kone kato oku kahi. He whānau tahi. E tu tato kia korehi.
Mika tahi now.
He whānau tahi. Kei kone kato oku kahi.
Ko koe te nā vini.
He whānau tahi.
Ai bara, kei kone rā.
E tu tato kia korehi.